sokhoshikelwa efuna ukuzibulala ngokuba wathi as wathi iziboshwa ziphumukile kepha uPawu wamemeza ngezwi elikhulu wathi ungazilimazi ngokuba sikhona sonke. Awuthinta oseduze kwakho ukuthi sikhona sonke. Uma engakhulumi lo mala thinta lo mala uthi sikhona sonke. Ungazilimazi sikhona sonke. Lasifunda khona incwadi zenzo. Incwadi zenzo ibhala uLuke. ULuke uma kabhala le ncwadi uyibhalela uTheofilo. UTheofilo kuthiwa omunye wabangani bakhe basesikoleni, nikhona abazalwane. So lapho esikoleni mathi ufundeni kwabo kukhona into eyayekade ithi uNkulunkulu angekho. So uPawu uLuke makabhala ubhala le nto esehlangene nabapostoli, nikhona abazalwane. So makahlekene nabapostoli, mangoma ufunda incwadi kaLuke ungaze ucabanga ukuthi wayekhona esikhathini sikaJesu, kanti wayengekho. Yonke le information kuthiwa uyithatha kuphela. So ubhala ke le ncwadi yezenzo uyibhala la wayesekhona. Ile nto yenzeka la uyibhala uyayibona yenzeka, nikhona abazalwane. So kuthiwa ke izenzo zabapostoli, kodwa abafundi iBhayibheli bake bathi izenzo zikaMoya Ngcwele, ngoba asibasebenzanga abapostoli. Asikho isimanga esisithola la uMoya Ngcwele engakehli. So sonke isimanga esisithola la sisithola ngoba sebebhabhathiswe ngamandla kaMoya Ngcwele. Elithi iBhayibheli kwathi ngosuku lePentecost kuzokwehla uMoya Ngcwele, kwabonakala abantu bekhuluma ngolimi olunye, omunye ekhuluma ngolunye ulimi. Lithi iBhayibheli bakhuluma ngezilimi ezahlukahlukene ababengaqondi. Lithi iBhayibheli bathi abantu badakiwe, kanti abantu abadakiwe kwehla amandla kaMoya Ngcwele. Ngoba uma abantu sebembhathiswe ngamandla kaMoya Ngcwele, abanye aba-understand, omunye ukethi sembethwa amandla kaMoya Ngcwele azwakale ethi uyathandaza angathandazeki, akhulume ilanguage angayi-understand angayazi. Kanti khona into esimsebenza esimehlele nesisebenza naye. So nangaleli langa bazalwane kwakukhona amandla kaMoya Ngcwele, kwazwakale omunye ethi rikamosalai, omunye wathi khamadalamasai, omunye wathi ribomosikelele, omunye wakhuluma ngenye ilanguage, omunye wakhuluma ngenye ilanguage. Kwabonakala sengathi kune-disorder khona, ngoba sometimes ukusebenza kaNkulunkulu kuba sengathi kukhona i-disorder. Ngophakama uPawu, ngophakama uPetro, ngophakama uPetro wathi uPetro hayi abantu abadakiwe, kodwa isethani sesakhu nojowe ensukwini zokhokhobethu ukuthi ensukwini zokugcina iyobahluya kaNkulunkulu. Oh my God, likhona kodwa bazalwane, likhona kodwa ibandla likaJesu, nokukhona umuntu wemphakathi wethu. Lithi iBhayibheli bazalwane, abantu bakakhuluma leyo nto, wayikhuluma uPawu, uPetro wayikhuluma uPetro, wawasindisa umumo elithi iBhayibheli wasindisa intwana. Ngoba uma sisenza ngamandla ethu sisidonsa kanzima, kodwa uma sidedela umoya kaNkulunkulu, uMoya Ngcwele ufika nalathi nesingeke sisuke khona, ukwazi ukwenza izinto engeke zikwazi ukwenziwa ingqondo yomuntu. Amandla kaMoya Ngcwele asebenza ngaphezu kokucabanga komuntu, asebenza ngaphezu kwamandla omuntu. Amandla kaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu awanandaba ukuthi usebenze, ukuthi ucabanga kanjani awanandaba, ukuthi ubone ukuthi izinto zihleleka kanjani ngokwempilo. Amandla kaMoya Ngcwele mayisesebenza. So nala isifunda khona nalesi, nala isifunda khona ithi iBhayibheli kwawu kwathi uPawu noSila bayothandaza. Nokunamandla lento yokuthandaza. Haleluya. Kengayizipha masikana sesilandile lapha. Labe silande khona ekhuluma nonkosikazi ethi funa nenze isikhathi sokuthi nithandaze ndawonye. Bathi kwa masikana uthatha wakhe lo wena umthandazo. Yabona ngakhuliswa amadoda ayithandaza. Bawo wathi kwa kuvilakazi avela thandaze. Maye zoqala ukuthandaza bathi baba. Athi kuthula kancane. Athi ngamene bachisi. Yeah. Mkhulu uphakele. Lapho ngathi ngingamsafike ensindisweni. Abekhamele kaJesu, ubani onjengawe? Ngithandaze ukuthi kuphela 5 minutes angisazi ukuthi ngizothini. Kodwa ngithi ngiyalalela, akakaqali ukuthandaza. Baba bawufundisa ukuthi kahlala uyipray.
Yes.
So nana madoda kwathi uyi-hour ukuthandaza.
Yeah.
Ahamba ayothandaza. Uma ayothandaza ahlangana nentombazane. ngoba ngeli ilanga sobe sikhulume ngamantombazane. Inamandla into yamantombazane eBhayibhelini. Inamandla into yamantombazane eBhayibhelini kodwa hayi indaba yangeli ilanga. Ithi iBhayibhelini bahlangana nentombazane, le ntombazane yayinomoya wobungoma. Kuthiwa yavele yababhulela. Acabanga umuntu, acabanga ukuthi izangoma ishaya phansi, izangoma ishaya ungqondo. Kokunye ishaya ungqondo, zivele zikutshele ukuthi wena kwakunje, kwakunje, kwakunje. Bathi ithi intombazana lezi ncume kaNkulunkulu ezishumayela ivangeli lensindiso kaKristu. Zakhuluma iqiniso, ithi iBhayibheli yayikhuluma nentombazana kwakaninganyawo. Kwaze kwafika isikhathi lakhona khona, uphole kasuka khona, ikhona kwantombazana. Noma sinavele samsane kethu ngoba sesiyathandaza. Kukhona umuntu khona lapha futhi simthandazele. Unenkinga ekhanda. Inkinga ekhanda yakho iserious ngoba inkinga iqala ntambama. Kodwa umuntu uzodila naye usiqondela. Jesus. Okay, ithi iBhayibheli, ithi iBhayibheli uPhawulu wazakasuka lapho. Makakasuka ithi iBhayibheli wakhuza umoya osentombazaneni. Wathi wena umoya osentombazaneni phuma uye umshiye. Phuma uye umyeke. Ithi iBhayibheli umoya wamlalela uPhawulu waphuma wamshiya. Ithi iBhayibheli uma uphuma umoya ongcolile umshiya. Ithi iBhayibheli wabonakala ukuthi intombazane ayisenawo. Kanti intombazane ibithenjiwe endaweni. Ukuthi ngalo kubhula kwayo kudliwa ngayo. So uma ungasenawo lo moya ukhona imizwa ezolala. Kukhona abantu abazophelelwa yithemba abanethemba lasekumnyameni. Kanti khona elinye ithemba. Ithi iBhayibheli bazalwane babanjwa uPhawulu, babanjwa uPhawulu noSila bashaywa, beshaywa ukuthi bakhiphe umoya osentombazaneni. Nikhona kodwa bazalwane. beshayile badumisa uthe bedumisa bavele kuzwakala kunyakaza iisekelo zenjele kodwa before kuzwakala iisekelo zenjele uthi mhambe neegosho zabeshe
Yeah.
Ukuthengiswa. Oh, kodwa abantu ufuna balale empilweni yakho.
Hayi.
Hey, ngiyabuza. Nabantu balale empilweni yakho.
Eh,
bafuna baphaphamise, bagcina ukuboshiwe, bavuka.
Yeah.
Call you, ezintshontsho ka-100,000 wena lovuzo awunanje 20,000 kodwa buyeke yena no-100,000 wakhe kuthathwa wena
yebo
kwenzeka nokuba siyamazi nemuntu ahamba ngayo nomuntu uhamba nge-chessbos wayeqhamuka ezothatha umsebenzi omkhulu kangaka kanti abazi ukuthi kona umkhulu ongasukudlula iminyango yejeza